E tautoko ana te hapori o horo whenua I ngā mahi a Philip Taueki. Te tangata nāna nei I whakaeke te whare o te karapu whakatere waka o horo whenua. He uri a Taueki no Ngāti Tamaragi, a hei tāna kua roa taua karapu e tūkino ana I tō rātau roto.
What Philip's done here, he needs to be applauded for. He has drawn people together with one common goal to get this lake cleaned up.
Ko te ngako o te hui a tēnei rōpū he whakakau I tētahi pūrongo, hei tautoko ngā mahi a Philip Taueke, I te pakanga ki tō rātau kaunihera, me te hunga kuare hei tā rātau kei te tūkino tō rātau roto a horo whenua.
I applaud Phil for everything he's done. He had been banging up against a brick wall for many, many months, years even, wasn't being heard, and it took this exceptional sort of outburst before he got noticed.
I decided to draw a line in the sand regarding the various activities down here at the lake that I thought were causing damage to the lake, were breaking the law, and the arguments with the various tenants.
Ko te roto o horo whenua hei tā te iwi haukāinga me te hāpori o tēnei takiwā, te kāpata kai o te iwi Māori I ngā tau ki muri. I nai nei hei tā rātau, e kore e tāia te tangata, me ki e kore e whakaetia te tangata ki te tū ki roto o te roto, I te kaha pariparu. Yeah, yeah.
Ko te pūtake o ngā raruraru e pāna ki tō rātau roto, hei tā te hunga nei. Kei roto ke I ngā ringaringa o tō rātau kaunihera. He take hei tā rātau kua roa a Philip e tohera, kia tika.
E kore he tangata e tū, e kore mohia I a tātau katoa. Tōna tū I konei mō tērā, kore mō e nei anake. Mō ngā tangata, ngā angata he, ngā tamariki, mokapuna, heke mai rā I konei. Nei, mō te hea, mō te kaukau I roto te waiparu.
I tautoko Philip for his activities been doing here locally. It's been going on for some years and historically goes back, I suppose, all the way back to contact, if you like.
Hei te rua te kaumā ono o tēnei marama, ka whāriki te e te rōpū nei tā rātou take ki te aroaro o te rōpū tōrangapū kākāriki. Joe Glenn, Te Karere.